Kelekile ke xa ndizokufundisa imithetho yokugqibela intoni ye-logarithms. So lena ke into yazi ndizawuba ndibachasele oko abantu uba lena yona mithetho mhlawumbi ibalulekileyo for intoni ye-logarithms. Kodwa ke ndifuna kodwa uyiqonde kwaye ukwazi uyidibanisa yonke ntoni ezi exponent ukuze uzokwazi ukufunda ukuthi kanye kanye sithetha ukuthini. So ibalulekile ngolaa hlobo bekubaluleke ngalo intoni ii-exponent zakho uba uyazi ntoni le mithetho ye-logarithms kwenzela uba xa ufumana ingxaki noba injani ukwazi ukuzibalela. So ungasoloko ufunda, so mele uyibambe. So omnye umthetho ke o-logarithms kuloba xa uno-a uphindaphindwe nge-logarithm ene-base engu-b ka-c. So ngu-a uphindaphinde nge-log b of c, loo nto izawusinika u-log base b uze ube u-c onyuswe ngale a ebepha eqaleni. So izawusinika u-log base b c to the power a. Noma sijonga le nto uba inayo na into esixelela yona, kodwa masike senze umzekelo kuzoyiqonda kakuhle. So masithi besino-3 omphindaphinde ngu-log base 2 ka-8. So aqaphela uba lo mthetho sixelela uba le nto izofana nqwa no-log base 2 8 to the power 3. So le nto iyafana ke nqwa, ithetha ukuthi ziyafana ke. So u-3 umphindaphinde ngo-log base 2 of 8 ulingana no-log 2 8 to the power 3. So u-3 uphindaphinde ngo-log to the, so ngubani u-log base 2 of 8. So sizawukhe sizame ke ubala ecaleni ngabuze sandule ke ngokuphinde sizobalela necala ukuze sibone uba ezi zinto zethu ziyafana na. Uba ziyafana ke sawuqonda uba laa mthetho wethu ithethe inyani. So ithetha ukuthini? So masifumane lena, ngubani u-2 umonyusa ngubani ukuze ufumane u-8. So u-2 umonyusa ngo-3 ukuze ufumane u-8. Zesehlise nalona u-3 ngapha kuba u-3 times 3 uzawuba ngu, so ngapha mela isinike u-9. So le nto ithetha ukuthi le nto iyasebenza if sifumana u-9 kweli cala elingapha, ithetha ukuthi laa mthetho wethu uyasebenza. So sizake sizame ke ngokujonga uba ngaba uyasebenza nyani na. So into ebalulekileyo ke kuba uyazi uba usebenzisa njani. So masithi u-2 u-2 to the power 9 uzawuba ngubani? So u-2 to the power 8 uzokhumbula ube ngu-256. So u-2 to the power 9 kumele asinike u-512. So u-2 to the power 9 fanele asinike u-512 kuba u-8 to the power 3 naye kumele asinike u-512. Then sizoyazi uba ke ngokuba i-answer ithi right. So u-log base 2 ka-512 usinika u-9. So ngubani u-8 to the power 3 ngu-64. So 8 umphindaphinde ngo-8 ngu-64 uziphindaphinde ngomnye u-8 wokugqibela ibe ngu-times 8. So uzasinika izasinika u-512. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi ilungile ngolu hlobo. So zininzi ke enye indlela ubunoyenza ngazo. Ubunoqala ngale yayodwa u-8 to the power 3 iyafana nobani? 8 to the power 3 uyafana no 2 to the power 3. So u-8 sembhale ngoba ngu-2 to the power 3 kase yazi ke ngokwemithetho ye-exponent uba u-2 to the power 3 afana noba ngu-2 to the power 9 because uphindaphinda eza exponents zakho ezimbini u-3 no-3 uziphindaphinde ufumane u-9 wakho. So uzotsho uyazi ke ngokuba ngubani? Ngu-9. So uyayifumana ke ngoku intoni umthetho wakho phana uchazwa ubonakala futhi uba wenza inyani. Kodwa andizuhlala kakhulu ke kuloo nto, ndizawugqitha mani. Sike siphinde siye komnye umthetho wokugqibela we-logarithms. So lo mthetho ulandelayo ke kumele ukubonise ke ndiphinde ndizama ukucacisela. So lo mthetho we-logarithms usebenza kakhulu xa mhlawumbi usenza sathi xa usenantoni xa usemsebenzini. Usebenza kakhulu ke lo mthetho, ungasebenzisa ezintweni ezininzi. Uzoyiqaphela nawe uba emaphepheni wakho lo mthetho ubalulekile. So ngulog base b of a. So loo nto ilingana nolog base c ka-a uyohlule ngolog base c ka-b. So ithetha ukuthini le nto? Kutheni le nto futhi ke eyona isetyenziswa kakhulu? So sayiqaphela kuba kutheni ke, maske siyijonge ke uba kutheni. Simhlawumbi utishala ukunike inani loba bala ngosebenzisa i-calculator yakho uba usebenzise i-log eno base engu-17 ka-357. So uzawucinga ucinge ke ukhangele u-log base 17 kwi-calculator yakho ungamfumani kwa. So kuba kaloku ayikho i-log eno base engu-17 qhosha phaa ekhatyulethini yakho. Unganolog okanye ube no-ln. So ulog yona xa iyodwa ukhatyulethi yakho ungafumani uba ngu-base 10 ze u-ln wakho ln wakho ine-base engu-e, ngulog ane-base engu-e. Kodwa kwangoku ke akho nto obuyazi laa nto ka-ln kuba mhlawumbi uzidibana naye kha eyunivesithi, hayi apha kwalo mzuzu. So okanye ndizacacisela nam phofu kwiividiyo ezizayo. So ezi bases ungakhetha noba yiphi. So xa ufuna ubala le nto ngokwalo mthetho endiwubhale phaa phezulu ungasebenzisa ezi base ezilapha ezantsi. So if unikwe le nto ke kwiimviwo zakho ungakwazi ukuthi le nto ifana, so le nto ifana no log base, masifake u-base 10. So, ungafaka u-e okanye u-10. So ifana no log base 10 ka-357. Uze uyohlule loo nto ngo log onebase ekwafana engu-10 ka-17. So into ongayenza ke apha ukuthi log 357 uyohlule ngolog 17. Ngocofa nje ikhatyulethini yakho ube uyaphuma amanani wakho abhoqa amanani wakhatyulethini. So ungayifumana ke i-answer yakho. So lona umthetho ubaluleke kakhulu and usetyenziswa kakhulu ngabaninzi. So okokuqala ke into andizungena nzulu kuba le mithetho ithetha ntoni, kodwa ndifuna nje ukuchazela uba lo mthetho usebenza kakhulu, kodwa ke ngamanye amaxesha uye ubone uba awufumani uba usebenza xa kutheni. So le nto ndifuna ke ubambe ngosaqala apha ulog b of a ulingana log noba yiphi base of a over log noba yiphi base ekwafanele pha phezulu of b. And ke lo mthetho ungawulibali kuba naxa upha ka-grade 12 uzokhumbula uba iigraf zakho uziplota usebenzisa le nto, especially phaa kwi-logarithm. So maske senze enye imizekelo yokugqibela. So masithi maske sibhale kakhona izinto ezininzi ngendlela ezothi belula khona. So masithi sino log base engu-2 base 2 Sikabani a square root. A square root. Sika ndizamucinga ngoba singabeka bani apha. Oh, a square root sika 32. Uzolondo uyohlule. Uyohlule mhlawumbe nge square root. Ndizamucinga ngoba square root kabani. Oh, uyohlule nge square root sika 8. So ungaphinda uyibhale njani le nto ngohlobo oluvakala. So cinga ngayo yonke imithetho yakho ke ngoku entoni yeyo-logarithms. So le nto iyafana nqwa, le nto ifana nqwa nobani, le nto ifana no-log eno-base engu-2, uvule ii-brackets zakho ufake u-32 over square root of 8 uze uyonyuse ngehafu. Kuba loku sikhumbula uba i-square root nehafu sithetha into enye. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le nto izofana nehafu kanye 1 over 2 phindaphinde nge-log eno-base engu-2 no-32 of 32 e-square root of 8. So khumbule ukuba sithatha i-exponents ayibeka phi ekuqaleni. Siyesafumana le nto esibona apha. So ngoku no-32 over square root of 8. So kuthetha ukuthi fanele uzame usombulula yona ngoku kuze ugqithele. Okanye sisebenzise omnye umthetho wantoni? We-exponents. I mean we-logarithms. So izawuba ngu-1 over 2. Uvule i-bracket yakho. Uzukhumbula lo into xa ingaphezu kwenye. So izawuba ngu-log ye-base engu-2 ka-32 uze ususe i-log no-base ongu-2 ka-square root 8. So ithetha ukuthini ke le nto? So apha sibona u-square root ka-8. So i-square root ka-8 ungasikhumbula uba uyihafu iphindaphinde nge-log base 32 minus so 8 ungamtshintsha ibe ngu-8 to the power 1/2. So 8 to the power 1/2 izawuba ku-half log 2 of 8. Uzovala ii-brackets zakho. Uba uyafuna ke ungabhala 1/2 futhi log base 2 32 minus 1/2 minus 1 over 4 kuba uzophindaphinda ihafu zakho log base 2 of 8. So le nto izasinika u-5 over 2 minus, so lena into ngubani? Ngu-3 over 4. So 5 over 2 ususe u-3 over 4. So le nto izasinika u-7 over 4. So masithembe ukuba uyifumene nalena.